Abasebenza babini uanye nobhili bathatha iiyure eziyi-8 ukugqiba ukupeyinta indlu. Ukanti kunyaka odlulileyo uanya wayipeyinta ngokwakhe indlu. Ukanti kunyaka ongapha kwalo odlulileyo ubhili yena naye wayipeyinta ngokwakhe. Kodwa ke wathatha waliphindaphinda kabini ixesha elenziwa nguanya. Uthini ke umbuzo wethu namhlanje? Umbuzo uthi xa umntu emnye wathatha iiyure ezingaphi ukugqiba ukupeyinta indlu? Masichaze ke u-A, sithi u-A ngu-Anya. Sathi u-A ziiyures ezithathwe ngu-Anya ukugqiba ukupeyinta indlu xa eyedwa. Ngoku ke kulo mbuzo wethu siyayazi into yokubana sikhangela ntoni. Sikhangela ixesha elenziwe ngu-Anya ukupeyinta indlu nexesha elenziwe ngubani? Ngu-Bill ukupeyinta naye indlu. Ngoku u-A ziiyures ezithathwe ngubani? Ezithathwe ngu-Anya ukugqiba ukupeyinta. So singayibeka ke le nto ngohlobo lokubana sisantya sika-Anya. Ngokuyibeka ngesantya sathi ngu-1 umahlula hlulwe ngo-A, ukupeyinta indlu enye ziiyures ezingaphi? Ngoku masijonge ke uba uBill yena sasibeka ngoluphi na uhlobo isantya sakhe. Sathi uBill UB ziiyure ezithathwe nguBill ukupeyinta indlu naye. Ngoku ke naye masimbeke ngokwesantya uba isantya sakhe singakanani, kuba lo sichazele uba uBill yena uyipeyintile kunyaka ongapha kwalo udlulileyo. Kodwa ixesha alithathileyo uthathe lingapha yakweli elalithathwe ngubani? NguAnya. Ngoku masijonge into yokubana sathi siyifumane njani uba umntu emnye uthathe ixesha elingakanani. Le nto ke xa siyibhala ngesantya siyayazi uba siyayibhala ngoba ukupeyinta indlu enye kuthatha iiyures ezingaphi. Ithetha ukutsho loo nto xa usithi u-1 umahlulahlule ngoo-B. Sichazele sinake sinalo lonke ke ulwazi lokuba sifumane into yokubana umntu emnye uthathe iiyures ezingaphi, kuba kaloku kuthiwa kuthe xa besebenza bobabini bathatha iiyures ezimbini. Ukanti kunyaka odlulileyo uAnya uyipeyinte ngokwakhe indlu yedwa. UBill yena kunyaka ongapha kwalo odlulileyo uliphindaphindile ixesha kabini elalithathwe ngubani? NguAnya. Masibhale ke phantsi olu lwazi sulufumanayo apha. UAnya noBill sizathi benza iiyures ezingaphi? Benza iiyures eziyi-8 ukugqiba ntoni? Ukupeyinta. Nasi ke isantya sabo sathi sisibhale ngoba ukupeyinta indlu enye kubathatha iiyures eziyi-8. Ngu-1 umahlulahlule ngu-8 hours. Ke ngoku siyaqaphela ke apho uba sisebenzisa intoni? Amaqhekeza ukuthini? Ukusombulula ukubana umntu emnye uthatha ixesha elingakanani. Ngoku ke le nto u-1 over 8 uzawuthi alingane no-1 umahlulahlule ngo-A, umdibanise nantoni? Kuba kaloku sichazelwe into yokubana u-Anya noBill siyazazi izantya zabo. Ngoku ke sifuna ujonge into yokubana umntu emnye isantya sakhe singubani. Siyayazi ke into xa bedibene bathatha iiyure eziyi-8. Ithi loo nto u-1 umahlulahlule ngo-8 uyalingana no-1 umahlulahlule ngo-A, umdibanise no-1 umahlulahlule ngo-B. Enye ke into esiyaziyo kuba kaloku sinezinto ezimbini esingazaziyo. Kodwa ke asinokwazi uba sisombulule xa sinezinto ezimbini kwi-equation enye. Sifuna i-equation yesibini ezothi ikwazi ukusincedisa sikwazi uba sisombulule le equation. Ngoku ke sichazele into yokubana uBill uliphindaphinde kabini yena ixesha elithathwe ngu-Anya ukugqiba ukupeyinta. Singathi ke uB ulingana no-2 umphindaphinde ngo-A. Laa 2 ke laa nto isichazelwe ngayo uba uthatha uliphindaphinda kabini ixesha elenziwe ngubani? NguAnya, ngu-2A. Singayibhala loo nto sithi B is equal to 2A. Okanye endaweni ka B ke ngoku sobhala u 2a kuba lo siyamazi ba u B ulingana no 2a masibhale ke lento ndithetha ngayo sizoba no 1 umahlula hlulwe ngo 8 yonke lonto ilingana no 1 umahlula hlulwe nge a plus u B ke ngoku yena sizathi ngu 1 umahlula hlulwe ngo 2a kuba kaloku endaweni ka B sizobeka u 2a ngoku masisombulule for u a kuba kaloku ngoku siyabona basinento enye sinento esingayaziyo enye sibe ne equation enye ngoku ke masiphinda phinde ngo 2a yonke indawo xa sohlalahlula masibhale lento niyithethayo kanye siphinda phinde ngo 8a kuyo yonke indawo sathi sifumane ntoni kweli cala lingapha u 8 uzawusuka sathi sibe nantoni sishiyeke no a ulingana nabani xa uphinda u 1 over a umphindaphinda ngo 8 uzawuthi akunike u 8 ukanti xa uphindaphinda u 1 umahlulahlule ngo 2a izawuthi ikunike loo nto u 4 kuba kaloku no a uzawuphinda asuke kwakhona ithi loo nto u a iiyure ezithathwe nguanya omandibhale u a abe yi-capital letter ukwenzela uba singazubhidiseka u a uyalingana nabani u a uyalingana no 8 udibanise no 4 le nto besesiyenzile ngoko ke ithi loo nto ixesha elithathwe nguanya ukupeyinta indlu eyedwa iyangubani iyangu 12 hours ngoku ke kulula ke ukhangela ixesha elithathwe kubill kuba kaloku siyayazi into yobana ubill uliphindaphinde kabini yena ixesha elithathwe nguanya ngokwayepeyinta ngoku ke ub uzoba ngu 2 umphindaphinde ngu a ubill yena uzothatha iiyure ezingaphi ezi 2 umphindaphinde ngo a u a ongu 12 uza kunika u 24 hours ithetha into yokubana ubill yena uthathe usuku lonke ukupeyinta indlu ukanti yena uanya ukhaleze nje wayigqiba indlu siwuphenduleke umbuzo ndiyathemba into yokubana uyonwabeleke ukusebenzisa amaqhekeza ukukhangela ulwazi ongenalo kuba kaloku ithi le nto ke ngoku ubill yena uyonqena kunoanya kuba kaloku uanya uthathe ixesha elincinci ubill uliphindaphinde kabini ixesha elithathwe nguanya enkosi ndiyabulela.